Ninjye wari utwaye moto
ni wowe
eh nje nje wari utwaye moto mwayo uriya mugenzi
umutipa simba kuri telefone akwiruka wowe ugeze hariya umumotari twari kumwe
ni jewe
ni wowe ni wa muti
uri uno mugabo yiri telefone utangi
guhura n'abantu b'abantu b'imirero kirezi ama asobanura
amakuru
n'abanyarwanda bagwa ni wani mufoto wa muri cyo kuri telefone ise aje yiza n'ubwo
telefone iri he
papa
ushatse kuri mugabo ari gusanga
singiki nzebe
arimo kinyo uyu mugabo
nibonyirito
none warwanaga na wuzizi umuzi
oya nje tumaso kugera hepfo
oya ikirirwa burana ngo avuge ibintu
byinshi
uyu mugabo ndubwange ndamwikurikira anshikuje telefone ahangandi kuri moto anshikuje telefone nanjye mita ngewe nuruze manutse no kuri moto kigenda
yari nabisi
ndabonye nakubonye na telefone yarangano
yangano cyangwa
telefone yabantu
n'igisambo y'umuni
urumva
kiri kumwe n'umugore we kiri kumwe n'umugore wahubwo n'igisambo Christophe reka nkora akazi mwana yangane musa
ukuru wanje ngira telefone ndarafurengwe igira hino
cyashe biratowe
imuhe telefone ye akubabaye
ariko namwe matelefone
oke mira wirinda ndagusaba imbabazi
ariko hano umugore we
umugore wari he
mubandi cyangwa ngira ngo ni umugore ngara
hari telefone telefone yaje
Waravuze
n'ubunye.
Yaracyari no gucamo.
Kumvikana cyane garuka. Kumvikana kiri cyakabije. Uyu muntu amenyereye kuri.
Iyo se dikiza hano kimwe ubunye
n'ibindi. Nta wasasa.
Ufashe tumufate twari. Aravuga ati bamwe baca abandi
bakuru wanje
n'abandi muyimba muyimba.
Ukuru wanje ndayifite. Ukuru wanje wasi ndayifite. Ukuru wanje wasi wasi nago yabo.
Umushyire mu mugozi kwanje. Nimumufunge.
Mukuru wanje telefone ya amafaranga yaguze ndikavugira wacu ni kukimisaga mukuru wanje ngo itonde itonde mukuru wanje
mukinga
arabakuru we itonde ibiki wa mukinga
mukuru wanje wanye ni telefone
we urashaka kwitondesha
twese telefone nana yikwishura ariko mukuru wanje
urashaka wowe urashaka kutwiranganisha twese
oya 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 mukuru wanje
umugore ibyo bakubwira wakinga
umugore wanje arahangara rwose
kora ibyo bakubwira
umubaza nagira inuza kano kuboko na karamu
mukuru wanje umugore wanje arahangara umwana wanje arahangara wanje rwose umugore wanje arahangara umwana wanje arahangara
I'm going to go to the telephone.
Kandi hanga je